yɛbɛ bɔ mpaeɛ na yɛtu yɛn ho ahyɛ nyankopɔn nsa. Ɔsoro ne asase nyinaa wura mmɔborɔhunufo agya, yɛde animuonyam ne naaseɛ ɛma wo sɛ Awurade, wadom ɛdɔɔso bebree no nti ɔhɔ yɛ nso wode yɛɛkɔ wode yɛɛba. Ɛno nso Awurade, yɛde w'asɛm ɛɛbrɛ wo nkurɔfoɔ, ma w'asɛm a ɛɛbɛyɛ w'ahoɔden ɛnta akyire ma yɛn na ɛnyɛ nhyira. Yɛda w'ase ɛwɔ ɛne Awurade Yesu din yi mu. Amen.
Amen.
Yɛbɛ Nyankopɔn ase sɛ Nyankopɔn ɛho yɛ mmɔbɔ na ɛnɛ nso ama yɛn ho kwae na yɛde n'asɛm nso ɛrebrɛ mo. Baabi a wowɔ biara nim sɛ Nyankopɔn asɛm ɛyɛ nhyira bebree no ara ɛwɔ yɛn adɔfonom ne yɛn atuyefoɔ nyinaa abrabɔ mu. Na wa wonya mfa ho ma Awurade nso deɛ ɛbɔ mmɔden ara sɛ wode ho ɛbɛma Awurade paa yie. Sansansɛm a ɛreba na afutuo ahodoɔ a ɛreba nyinaa no ɛretwe adwene deɛ akɔ Onyankopɔn nkyɛn. Nti yɛma mmɔden sɛ yɛbɛtie no yie paa na da ndaa nyinaa no nso yɛde asɛm no nso atena aseɛ. Na nnɛ no yɛpɛ sɛ yɛkasa kakra ɛfa asɛm nti ne sɛ the Bible is the answer. Bible ne muayɛ. Ɛna asɛm no ti ne sɛ Bible no ɛne ne muayɛ. Nim sɛ biribiara ɛfa nyameso mpa ho biara no anaa biribiara ɛfa Nyankopɔn ne som ho, ɛnkwa ho, heaven korɔ ho, sɛ nnipa bɛkɔ wɔ bɔnsɛm gye mu a nnipa bɛtena wiase akyɛ, nnipa ɛbɛnya bammɔ, nnipa ɛbɛtumi ayɛ nkonimdifoɔ ɔwɔ abrabɔ mu a Bible no ɛne yɛ mu ayɛ. Nti abrabɔ a yɛrebɔ yi, yɛne yɛde asi yɛn sɛ yɛpɛ heaven akorɔ, yɛne yɛpɛ sɛ yɛsom Nyankopɔn, yɛne yɛpɛ sɛ yɛbɔ bra papa, yɛne yɛpɛ sɛ Nyankopɔn bɔ yɛn ho ban wɔ wiase paa no. Wonyina so ara ne sɛ anaasɛ ano yie ara paa Nyankopɔn de ma yɛ ara ne sɛ Bible no ɛne yɛ mu ayɛ. Nti Bible is the answer. Ɛno nti ɛdeɛ fa ewiase awieɛ ho, Awurade ma yɛ ho, awaresɛm, kwaekwa yɛmfa so nwareɛ, ɛsɛn na ɛwɔ sɛ yɛwareɛ, yɛmma teteɛ mu, yɛ adwuma yɛ mu, yɛ biribiaa mu, yɛ abrabɔ a yɛbɔ nyinaa no, Bible no ɛne yɛ mu ayɛ. Nti Bible no ɛyɛ mu ayɛ ma yɛ ɛwɔ yɛ abrabɔ ho, ɛwɔ answer. Ɛma yɛ yɛabrabɔ mu biribiaa na ma yɛtuo biara no. Sɛ ɔka 2 Peter 1:3 a ɔkyerɛ sɛ deɛ ɛfa nyameso mpa ho biara no Onyankopɔn de akyɛ yɛn. Amenka wo kakra bɛ se na sɛdeɛ ne Nyankopɔn ɛfam ahoɔden de noɔma a ɛfa nkwa ne onyameso mpa ho nyinaa akyɛ yɛn. So deɛ ɛfa nyameso mpa ho nyinaa ne nkwa ho no Onyankopɔn de akyɛ yɛn. Nti yɛmfa nhyɛ no sɛ abrabɔ a yɛrebɔ yi Nyankopɔn de deɛ fa yɛn nkwa ho deɛ ɔde biribiara akyɛ yɛn. Nti kristoni papa biara deɛ ɛwɔ sɛ wɔma w'ani kɔ Bible no ho pɛɛ yie. Obiara wɔpɛ heaven akɔ paa a wɔresu Nyankopɔn obiara ne deɛ na mmom sɛ Bible no ɛmu to ne kora yɛ deɛ a yɛbɛtumi adi biribiara akyi, yɛbɛtumi agye biribiara adi. Ɛnokorɛ kora ne Nyankopɔn nam n'adom so koraa ma obi ɛka kyerɛ wɔ paa koraa na ɔbɛpɔ. Ɛfisɛ Bible no ɛmu ato ne kora yɛ, na mmom sɛ ɛmu bie na Awurade asɛm no yɛte aseɛ yie deɛ a ɛnyɛ baabiara na yɛbɛkorɔ, ɛnyɛ biribiara na yɛbɛyɛ. Nti yɛnyɛ no nso pɛɛ yie paa. Nti Bible no ogyidini biara no a ɔrepɛ ɛkwan akɔ heaven no yɛ sɛ Bible no ɛyɛ wowu mu ayɛ. Bible no yɛ yɛ answer. Ɛni sɛ Onyankopɔn asɛm no ɛna ɛredare te yɛn sɛ yɛ gyidifoɔ ɛkwan mfa so ne wɔn a ɛnyi nie koraa ntena. Sɛ obi yɛ mampani a obu a ɛyɛ sɛ yɛde ma no, ɛne deɛ ɛyɛ sɛ yɛde ma no yɛ ahemfo ɛne wɔn de tumi nyinaa no Bible no ayɛ sɛ ɛkwan yɛ mfa so ne wɔn ntena, obu a ɛyɛ sɛ yɛde ma wɔn, mpaeɛ a ɛyɛ sɛ yɛbɔ ma woman. Ɛberɛ biara deɛ Ghana hia mpaebɔ, Ghana needs prayer all the time. Titiri mmerɛ a yɛntenema bi aseɛ ne na bi ɛrekɔ so no, nti Bible no kyerɛ sɛ aberɛ biara ne deɛ ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ma wɔman no yɛ ahemfo ne wɔde tumi. Nti ɛna ɛkyerɛ sɛ deɛ obi wɔ tumi nso a ɛyɛ sɛ tumi yɛde ama no no nso ɛyɛ sɛ wɔde yɛ adwuma si fa. Obi a Nyankopɔn anaasɛ ɔman de tumi ahyɛ wo nsa biara no, Bible no ɛkyerɛ sɛ deɛ ɛsɛ wo nso tumi no ɛyɛ sɛ wosi use no. Ɛni Bible no deɛ ɛma yɛ biribiara ho muayɛ ɛwɔ yɛ abrabɔ mu. Na deɛ baako a ɛreku yɛn kɛseɛ paa akɔgyina sɛ interpretation of the Bible no, sɛ misinterpretation ba Bible no ho deɛ a ɛne deɛ Bible no kyerɛ ne ntumi nyɛ. Nti deɛ Bible no sɛ yɛsi ne tiri ase ɛwɔ ne nkyerɛaseɛ ho ne yɛanya nkyerɛaseɛ paa yie na yɛ kɛnkae na yɛnhunu mu yie paa deɛ a na yɛ sɛ neɛ ɛwɔ sɛ yɛpɛ yɛ baa bɛtena nkwa deɛ ne yɛne nkwa bɔ nsa ho, heaven deɛ yɛntumi nkɔ. Bisɛ Bible no wosi ne tiri ase deɛ a deɛ wɔ sɛ mɛnyɛ no wobɛyɛ, deɛ ɔse yɛ no nyɛ no ne yɛbɛyɛ. Nti yɛnyɛ no nso pɛɛ yie paa sɛ nti yɛmmɔ mmɔden sɛ Nyankopɔn asɛm no ɛyɛ muayɛ ɛma wo ɔwɔ awareɛ na wokɔ wareɛ no, ɛkwan a wɔfa so ɛɛwareɛ, ɔbaa no kwan a wɔfa so ne ne tena, wo kunu kwan a wɔfa so ne ne tena, ɛkwan a wɔfa so ne w'abusuafoɔ tena, adwuma a wowɔ mu sɛdeɛ wosi yɛ adwuma si fa. Bible no ewo answer ma wo abrabo bia wo bo bia ye mpa ya ye bo nyina no bible no kire kwa ye mfa so mo mpa ye o ma ye akwan kire efa ye mu adadi ho o ma ye akwan kire efa ye ye communion koro everything he said bia everything bia efa nya me so mpa ho bia no bible no ewo hu mo ye ma ye ti ye he no nso na nyi se nyangopa asem bia ma ye wo ka nyangopa asem no wa ewo sam 119 verse 130 yen nka ho se wasem emu bie ma han e ma nkwasiafo hunu nyansa kunyangopa asem se emu amie dia unya han to me kan se bible no se emu bie ma ye ne ne ken kai ene ma se bie nkwasiafo hunu nyansa ni mu se emu e bia ma wo na wo ti ase na wo hunu mu no e be ma wadwini mu abie e be kire woni ma bie ni se wo ye na e be kire woni ma bie ni se wo ye na e kire wona wu di akire no na wo nyansafo ti ye he no so pe ye pa ntie ni kan fa ntie se bible no ene e ye nyina to me, so we are under the scripture. Every believer is under the scripture. We didn't be a dear. What's a Trecon Crassi? And the Trecon Corner is the final authority. Trecon Corner and a final authority. Or ya better boy, you be a dear be a Christian, you be a woo, you be a no. I was so moon said, Scripture, not a backo. Yentia says, Abra boy, ye boy, a quiet number so, ye did you any answer, hono. Yeni kan emfansi adwun mu nyanti ase ese twere no yese e baake ye ana ase e support ye wo de ye biya mu ana mpo scripture na authorize ye se bi biya ye biya no se twere nkonkon no anyi nto mu de a ene na ye mpen ye ba e bentena twere nkonkon no yese e ma ye kwai e wo biya ye ye ho ana e gyna ye chi ana e pren de ye ye so wa wutie mi biya ate ase ese nipa biya ni tumi emmoro bible so wa wutie mi so wo ye so fu wo ye odifu wo ye so mpaka ni o nipa bia wo ye wa abrabu mu bia no wo mro bible so obia hye bible ase eni ena e kire ye kwan ya e wose ye fa so e be ko heaven ena e kire ne ma bia ni se ye ti busa won se wo jidie ene me jidie bible no e support ana bible no e ba ke ye wo ya abrabu aye bo ho ana authorize ye wo bi bia ye ho ana se ye de emfa ho ba ni kan ti ase se bible no enye de ye ntumu de a ene bible heaven ni nya won ko ndi ana something ni se the Bible is the answer, part one. Of any kind, no. Bible, no. Hey, Mua, Mua. And they say, "Yeah, banya ngupo anse Mua." Never Bible, no. Kenkaya. It will be a funny do's and don'ts. Nyangupo anse Mua. When you may be wa, nyangupo ebraye. Ose ya se nema wedi ema monye. Any one you may be nswa. Ose ya se yenye. Ndi yo when you may be wa, nyangupo anse Mua. Omaya se di sa di wedi e emechi wa di. Obra we di mama mo di e wo bi e fe na se manyo enyo 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 don't any wo do yo yo ti na ngopon ase di mo no ye wo di ye ye eni di nyangopon ese ye se ye nye di e wo se obi a de ne ho hase ye di nyangopon ese ye se manye nye di eni se nipa bi a wo ye kristo ni na opa heaven akodi a wo yo any wo di nyangopon so aye kum wo silent and then obi a betime di ono wa opa se fa baabo ne kenkai a nye ne menyina na nyangopon ese ye ese ye nya na asa me nye ene me mi wo ya abrabo ho de ya nyangopon ye kumo ye kumo je se woni so amanye solution ne je se akwa se abrabo mo no metini ye de me ampe e wo ho won so metini ye de wa wo pe unya bibi ye nyina so mu mefo ye nyangopon kan kire ye se ye kwa so re nya tare kwa ko ne mba nkoro na tare tuntum ana tare fita ene so bi ha tare fita de ba sori a ana bi ha tare fita de kwa sori a baabo no enka bibi anfa ho to betima tare bi a wono pe kala bi a de kwa sori ana de atena se ndi ano de bibi nyangopon aye kom wo ho na wose ye nso ye kom nyangopon enka se wo kware a ware oba kwa na ware oba tuntum de wo pe no aba no ana nyangopon enka se ware oba tente ana oba kase de wo pe ene de ana ne wa ye kom de bi ko ware no kwa na ware kwa ware oba wo so ana kwa ware oba hwia ana be ma tia tia mi no kwa ko wa no a enye wasem wa e wo de wose ye kan no tuntum de bibi nyangopon aye kom no wa me ye ho kwa ne mo ye ne mo ye ne ye sa no ne mo de wose ye nya de ana wase ma nya de obi enu kwa se o che na dwene wo ho ti ye nya no so bebere pa na timi aboye ti nyangopon ye kom a e wase ye nso ye kom nyangopon kasa na a wase ye kasa nti ye nya no so pa ye pa when the scripture is silent we must be silent when the scripture speaks we must speak ti ye emphasis ye adwene mo na de ba kwa se ye ti ase ne se sin is not sin unless the scripture says it is sin ye nya no so se bone enye bone ye se twere nsam ne ka se eye bone to a wutie ni bia fa se wadwene ba se bone enye bone da dis e bible no e de tum se eye bone ansa eni sa twere nsam no enka sa ankyere sa de we ye bone de a Paul is one young, senior Marano de Ango, Nim Bonnet. Tien on so pay ye pine to me, meaning to me, sir, bonnet ye bonnet. This a bay bonnet casse, a ye bonnet. Maybe I'll call sorry, quitting a man seminal, and ye bonnet. This a bay bonnet catcher will say, baby, I won't call in ye. To buy a bonnet casse, baby, I won't in ye, dear, and yes, and Babana add ya to me, said, be on and yet. Not a ye bonnet. I say, oh, a quire of us who are warrior. A quire of us who are for a faso tenor. A quire of us who pesica. A quire of us who are yenia and casse ya brabo munto to ye. Se ba ye bono enyin to mo se e ye bono de a me ne mu bibia bono ma obi a ti fa se wadwene mo pa se bono enye bono dis a twere nsam no asanse se e ye bono ansa ansa na enya ka se ye bono eni obi bono bra obi bono bra obi ye de ono na bra bono bibia se ba ye bono mfre ne se ye bono mfre ne se bono ni mo se bible fre bono se bono ye bono me mfre bono se bono ye bono ti de bible ne ditumo no e ho na e wo se ye nso ye ditumo and come on, woody and young come upon it. This is a Bible, like I say, and come upon the answer. And come on, your bonnet. And you say, and come on, woody and I say, yeah. Bible, never catch it, I say, a bonnet. Or by now, I don't say, and so soon, you mona, Ben Manoa. Once we're young, one man or not. Say, Bible, I say, a bonnet, the air bonnet. The idea be a Bible, but you have to say a bonnet, and a bonnet. The air don't supply your pie, and yes, ah, yeah, bravo, mono, a befer bonnet, say, bonnet, a mera bonnet, cry, and your bonnet was soon you, or two near my friend. Omani papa ye bone no ne bone nso ye papa da bi na ade ba ko a ade sun ye di kan kra efa anointing oil no ho an te chire ba e tutu mofo no e kan ne ma bebe nu a chire mo e chire se un se se ye di bi e gina wo se yesu ye di bi e gina wo se nyangopon ye di bi e gina wo se honkonkon a na ade no abeye bosom so ni pa bi gina wo se nyangopon a sa ni pa na abeye bosom ama wo abeye wunyame ade bi a odi be gina wo bi a se nyangopon and you found everything be beer. So the beer, you know, was in Yango Ponga. Now we are any dear, as I can, I did my Yango Pon, what the manua. I will say, Mua, I was in Yango Ponga, and I was in Kenyan Winimono. What do you already say? Be doing a bottle at that, prepare pa, or some bosom. The Yamibo, I don't worship because a Christopher Brunua, a bosoma, I a Christopher woman, a daughter, pa. Yamibo, I knew, I door. Yamibo, I knew, and Miss Abbas, and some of them go to Niani, a bosom, and soon Uncle Heaven. See ya bite your home from no. Never be brave, why, and you're not pointing at the sabos on some. And yet, say, dear Yamupo, a bunny said the sabos on some. Say, if you are any anchor, say, I brabomua. Ya no one as soon as I bought some in Yan and I a pet. The Namibua, Ubia, Namia Sabba, now pointed, I will bosom you or brabomua. Why, anyway, what jazz I bought some on some. And it be as a Yamupo on coin at the Malono. See, I decided the enemy, and you pay me pet. Nipana be in your man. Nipa biya wona ni munyam ya meka sema mani munyam ah esa se nyangupon de amame onyangupon so ono ne de meme nyangupon de amfada ni nyangupon so me de so de mame so omu me foda arise mu e o me biye kopem de hu so se wodi biya agina wo se nyangupon asa ni nipa bi de olive oil agina wo se the presence of God and the power of God no the moment ya de agina wo se e the presence of God na olive oil na ba ye bosom na me bi ba ye bosom so de a e best at hensanchanie and na bebre nu afi se bia ye ma kwan kire fa e fa ho na nipa de ewre se mu ne holy oil no the even anointing when e ye nsanchanie bebre nu afi se o nyamea da bi sa de ne ma ye bosum abosum ye nsanchanie sa bosum se enye nsanchanie nka manfo onsom no ko bi sa bosum onsom fo omosum abosum se abosum na enye bibi ma wo mu da ti ade bia de begina wo se wo di holy oil ni gina wo se the presence of God na abaya bosum sa be ye bosum so ne a na fira se e ye nsanchanie e wo nipa ya bra bom di ye very careful pa tinye bibia nyese bibia eye sanchenye bibia wa abrabom bi efrewade na de ba kon so a ye kenka nyangopa asem no so no ya hote ye e wo nyangopa omu no ene bo ye ngobai sanchu di bibi gina won se ene e bo ngobai na de wure se o de wure se mu asetem bibia na de wure se mu a na de won to so a ade ye won uka asam 86 verse 2 a won se preserve my life for I am holy you are my God won se hwe me kra so na me ye hote ni mi nyangopon and it's a Christmas mood, you know, and you have to see your free born in your dear, and by the boy, I'm by. Tia, what's here? And then I'm upon here, no, boy, I'm by. And your object to be, and then you're about to answer. Never number two, Kumu, never number some more carnal. You'll be catching yourself for all the copper paper, told them, and no one's well on your bamboa. Will you want enough to want here, so? I want to see you and you're going to buy. And it's only my son, I want to see you and you're going to buy. And you're going to buy. Woman, I want to see you and you're bambo. See, maybe I want you to make a hot here, so, or conquer here, so. But as far as we are catching outside, the ability of my boy, I feel don't care, said I will be at Nancy Bia, because who are the able mobile? mo nyamu pon se mo no so nyamu pon se ye kunun kun ye ene boye enwo bae ene ba e ma sa e ma didi ni bia bo e try so bo bo bra e ye kunun kun na ma ne nya bambo ba wo de bibi na e bo enwo bae ene ade na e bo enwo bae no onu na wa dwe nyina be kono so ene ma ne ye bone no ne go di nyamu pon nam so boye enwo bae no obo nsa me ye fi ho e ma won hu se e ye se bo bra pa na nyamu pon ahwe wo bra pa e wo kristo mu nyamu pon ahwe wo jidi e wo kristo mu no ho tie na kunun kun ye enwo bo enwo bae oka bible no a psalm 97 verse 10 ya Psalm 97 verse 10 wase mo amodo urade munchiri bone ohwe na wote ifo akra so na obeyi wan fi obone fo nsem urade asem yie nti de ebe se yetwa dwene nyina ade so wan se abrabo no aye boni se ye di bibia gena wan se onyangopon ni mo nyame bo ameka abosono som wan se mpa yie pa na atimi aboa na oka aban bo no so Christ of ones ye very careful nyame somfo ye asofo ye ye chere chere nkofo ye nka wen ka first Peter 3:15 ya Wase mre bi ya yenye radio se yenye emuwa ye bembe nipa. Ansa, ye jidi na yenye nka awani ya mintre chini mo. Yenye nka awase. Na mumu yenye ruwa di Kristo kron kron mwa akume mo. Enosu mwun siye se mwanda se mwabe chile wubi ya ubu samo ni da soa. Ewo mwun ya se. Ewo mwun ya se. Wase mwun siye se mwanda se mwabe chile nipa ni da soa. Ewo mwun ya se. Wase always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Awurade asama se ye kwa ye be nyina na ye nsiesion ye Christofo ye defend faith no ye kura gidie bi ye kakasa woforo ye mu bi kwa sori homeda ye mu bi etia tight ye mu bi kwa sori ye bon twene ye mu bi communion anwumere ko se se obi bi samo mu nsiesie mu da se wo betini ya chere chere ni de ntia mo communion anwumere de ntia wo no wo no anointing service ya wo ye no obi bi sa wo a Wase tie si ehun da bia me nua ba ni nua ba ma. Wase se obi bu sai ya ni aye di fani faith no. De ntia wose awarede wonye. De ntia wose awarede wonye. Obi bu sai wa se otimi tie chire mu chire no. Sa na ba agbono kam. E de nyi se bia ka Christofo ye be fo ko nipa. O na bi da bi da bi. Ade ntia mo communion. Ade ntia mo se aye mo nkwara asu. Ade ntia wose ye bo nkwara asu. Ye di fani faith no. Wase mu nsi asie mo da bia. Na bia ye de oyira ma. We say all you need to amaw no anointing service na okoy na de anointing wo no. O se obi bu sam on de ntia mo ya anointing service ya mo nche na ase. Mo mfa Bible no nche na ase bi se Bible no e ma bibi ya answer. Ade ba ko a ese ni ese obi bu sam mo jidi ho asem o se mo anya se bi e be for ko no. Ana e be bibi na tem. Ana e be twa nipa na mpoa. Ah ene mfa wo asem wo wa asem ma no. Fa nyame asem na ma no. Question bi obi bu sam ya bi ya fa ye jidi ho bi ya because Gidie bi e kura ye bia wo ye somo bia no Bible no wo hu muaye eni so bi nim no obusa wo de nti a mo ye saade wo ya Peter say mun siesie mo e mun fa suro mun fa ngobara sie enche ni pa ni mu anya hanta anya dwe anya wo nti ase ye gai nya se bia ye de ade kura de nti ase nsu ye didi samre na twam e mra na ke ka sie nti ase nsu ye didi na twam ti ase na didi kun se wo Bible man sa na wadi akire sa na onya ngopa asama ekam ye se yesu ye urade e bi nti ye ka sa Ade be nti ana yesi yesu ye urade. E wase yenwo se ampa wa Bible mu na enim sa. To bibu sa mo se de be nti na mo se yesu enya ngopon wa. Fa ba mo na kire nim wa nti ase agya no. Na na bebu na tan. Ye nya no so bebere pa ye pa. Joko ya 197 bibu sa se de nim na mo ya 197 sia. Wo mo dia se ye be kire nim. Nti e mom ye mfa nyame asem. Enyi nipa no awo ye jidi ho. Nipa nti de ye yase. Nipa aba ye na ase. De be nti ana o se enza nipa ye family planning. Fa ba bo na chira na sie enye wadene wo se obi ka asem wo nka na se nyango pa asem eni se ya nka na se nyango pa asem na ya nche chire mu anche ni pa na de wo se mo mfa odwo ti Christofo si enye ready se mre bia de answer ndi ye defend faith no nye ntokwa enye bufuo wo ka ba bible Ezra chapter 3 13 to 15 Ezra 3 13 to 15 Moses se nyango pa yin wadi chire no no wo se ruade se me kona Israel fo bu se me se within the say within the say amen ka say Wo se kanchi na wo mase miara na amasoma wo miara. Asana bade kan I want say you shall say to the children of Israel I am have sent me to you. Aye mi miara na amasoma mo. Asana bade asoma kan. Mose kanchi na wo kanchi na wo mase Abraham nyangopon. Isaac nyangopon. Ena asoma me Jacob nyangopon. Ye fantia se ye se asana bade asoma kan. Ti Mose wo ko no. Nya fe no no akoma nyangopon mara ni bi ono a ope. Yama na ansa. So mbusa wo say ni din de say ya. Ka kire ne se nyangopon din nie ti mo se ne se ono wa ko na fe de ono wa de ni nyansa ne na dwene ana wa ko me nyangopon mra ne akasi akasi bebere ti ye ye no so bebere pa ye pa ndi we ye kristo ni a me nyu su wa dwene Nyankopɔn ma mo se mo aye se mokɔ na se ombusa se ni din de sɛ ya wo se ni din de sɛ miara ana masoma wo miara I am ana asoma de always present always present the the onkwa mu na bia de wote ya na wote no ana no dan chen so yenkinka bae bɔ no ɛwɔ Luke chapter 19 31 to 34 mra yesu smesu yanfo no ɔka so mɔnkɔ sane abɔ no mra no yenkinka wa ɔka kire wo mɔsɛ mɔkɔ a na so bibu sa mɔsa de ntina mɔsa ne abɔ no a mɔnka sɛ ne hu hia awurade Luke 19 31 to 34 ma menka wa kire bi wo sɛ na so bibu sa mɔsa ɛde ntina mɔsa ne no a mɔnka kire ne sɛ ne hu hia awurade na wɔn a wɔsoma wɔn no ɛkɔ hunu no sɛde ɔka kire ne wɔn no a na wɔre sane na afunu mu ba no ni wura no ɛka kire wɔn sɛ ade ntina mɔsa ne afunu mu ba no na ɔka sɛ ne hu hia awurade ɔn asɛm ne o yama ya asem e ya simple message mokwa abuwa na mwa sana nwa yibu isa mwa mwa nkansa ni mwa yama uriade ase nyase biya afe inye mwa sana oo ya be hai nili ya kwa ya sori yojuma no yama kanya si ya mfa ma hai oo inese omudi wa mwa sem anase ya de kwa ya yasu mwa juma bibesa abuwa ni de kwa ya yasu li mwa juma no ni mwa se mokwa obibu isa mwa sana nina mwa sana ya abuwa na mwa nkansa ni mwa yama uriade the Lord needs it omo kwa ya no so asasan bebebe na omo kan ya nti se e christofo ya no so se ya be kan ni nyangopon aka se ya be ni nyangopon se anya wo ya simple message o pre on preach simple message in any the difference na ba na anya omo na pe na omo preach simple message o minua anya wan ya simple message na be se bit myself in my life na mo nyangopon se ya preach simple message ya I was say preach simple message o nyangopon se ya preach mysteries ya nyangopon dia man na o se ya kan omo kan ya na o se ne hu hia ma urade wa wo tie me mom ye nka ne urade aka mom ye mfa ye ne anka se ya dwen mo kwa ye no a na mo a pese mo ka se ma ne ye de so le be with my convince ni panel urade de urade aka chira mo so reason wa de ama ho mo no ho mo mfa so urade asem e se anointing oil any bibia de be gina wa se nyankopon bia no gbo musuo e ye chiwa de wo nyankopon ni mom ye nka ne sa se nipa bia urade asem e ba wo nche bia wo tie me bia no say ye penkwa de a mom ye ni de nyankopon akachi mokwa ebubu sa wa menka sa ne huhia amawurade say adwa mo ana kwankwansa ana wudi amantam wa ewade asem ese yo bebo wa huhia amawurade ya amantam abo wa no minim de amantam wa brabo mo say adwa ma amantam say krono amantam say ware say amantam ne maboni bi amantam wo bi a ne huhia amawurade wate wo be dia tum nko ade a simple message bit message bo life boni bia waye bia nyankopon betimi di akyew abrabom bia wabo bia so waye abonhyen nkura no a nyam betimi di akyew so wudie bia bo abrabom mu a dia manka mo abrabom mu bia no enna mi pretty simple message ama wo se ho hia ma urade wa abrabom no a wo bo no enya wa abusua po eni da so ni wo ma wo wudie nipa nyina mo no wo mo ba urade se menka nche wo se ho hia ma urade ne mo ma ho kwa ne mfa wo mra ne mo nya se ho hia ma urade nche wo fie bra e di abon ba ma yesu betena aso ma abon nyani mo nyam to na mo bre nyankopon asafo mo nyen tire tire nyankopon asem enu nyina mo mpae na abon nyankopon ani mo nyam sise nyankopon nya tire na dwene se ma dwene ni eni asa a bible bon nya tire na dwene nyina wi a asa ke nya obi a dwene bio mo kwa mo nka se ne hu hia ma wurade ne ntina fa ne ye be nwene ye be ka ho wa ma ye de ye nka so nyankopon ma ye na sem nyankopon de gidi ama ye nyankopon tire ya bra bo kristo ni bi ese wo ba asa wa tire na dwene wi wakyere ne olive oil yɛmfa nyɛ wakyere wi asa de obi de beka ho obi ayɛ na sɛm ayɛ wono ana sɛm wa ono aso ono ana musuo yɛ nyɛ very careful pɛ olive oil ho asɛm ate a yɛka ho nsɛm bebre pa yɛ bɛ 6 times akra wo video so yɛ ho si de nyina wo ho wo pɛ sɛ wo nya bi ti a ɛbɛbɔ ama ɛbɛbɔ pa yɛ pa ne ho sɛ wo ho hia awurade ɛna afɛ ade ba ko bi wo nso yɛ sɛ de ka ate asɛ ne sɛ sɛ yɛ ama twɛ no a ma yɛ mu ayɛ obi bi ho de yɛ bɛfɔ mo ka ama ate o 22 29 yesu se mo fom ebi se mo nim kren no nyangopon aho woden Matthew 22 29 na yesu ebua won se mo fom na mo nim kren nsem ani nyangopon aho woden se kren konkon no se ya ntia se ani ya hunu mu dia ye bofom ebre pa o fom ye fom nyina ko gina se bible no ye ntia se ani nyangopon aho woden se hu nyangopon aho woden se nim nim ebi nyangopon otumi ye wo e woni pa bra bo mu a enka bra bi wo aye nko baby wan enka ye nko bi se abo ene enua ene ensu entime mo aye nyankopon ne otumi a ode ma nipa nyame ne betimi abo ho bae nyankopon betimi agye wo yare ya wo yare no enye wan ne se nyankopon ye nkwankwa ne hia no na ye bambo de ye mfa ne ho ye ya resa mfa ne ho ya yesika sa mfa ne ho ye mpuntu mfa ne ho nyangopo tia progress da bi Christ osoma entia progress Christ osoma e promote progress na Christ osoma nso bone nso nemo ena ma sa ho tia ne nyangopo ehwe ho ebo ye ho ba entia na me twa de nso say the moment ya wadi me free ho tia so no ho say woni bamba bo nsa ho woni heavy abo nsa ho ye konko ye wasema from if it's a munim trendsem no ene nyangopo ho woden nyangopo asem so ba me kasa maybe yesu o sorry for awufuo mu a na o ko no oduro kwan so no ne esuya for si ya no no o kasa kire wo mo no obi e bible so kire wo mo no wo mo nyam yesu o mo pa ye pa okay look 24:32 a ye me wo se na woni ye nam no o se e na wo se se wo ho se oni ye e kasa wo kwan mu na obi e twansan no mo kire ye no ya akoma an yesu wo ye mu ana onyame asem so ebie ma nipa ne yam hyese no pa Yes, no, and no more air bank of women, air conomo di transam on commo. No, be a Bible, no such a no more or chill on the idea for the kind, a funnel, and in the Bible we are singing. Omoti was Yakuma, Yamsa, see a papa, Nipa said, and Yamu pass on Yamsa Omo. Obitia, what I say, and more do a bukum. Beman one is a Beman one Casangasa, and so I know Trimper, and so I need your home. We almost say so. Who are one that will watch it? Ababa wono ane ni sewo no weyo no ade na anya wodi ala wo fa no aye bone wo nyamopon ni wate ti asie sa wose woni ye kasa no bi atwensam so chira ye no ye yam hyehye ye ene bebre no afa na so 21st century mu ni ye wei enya akwanye se nyamopon ye first century god no nya 21st century god god nema sasa my friend unyamopon te said ye wate won sa do na sema so sa da biara da se wi asa sasa nyamopon asa me sa da biara da and if I want to awade so na assembly to me work on heaven and you are yemu, wa dwuma yemu, wa bra bomu, wa sitene mu no, Bible no wo mu aye ma, Bible no wo mu aye wate. E ma Bible no mu emu nto ne enkura. Kinka Bible no, bompa ye. Di Bible ni, fa wo to urade asem so. Ye kronkron ma urade. Na eno ne betime ne bamba bere wo, ne betime dia sundua bere wo. Bible no wa ansama wo. Wo nka echi, urade efe wo. Bone ya mantam wo bia no, ene e wo gye da, ye bompa ye. Okronkron ni, me dia asem wa ba nyina e hye wo nsa. Okra bi a ne wate mene ewade anye wase mi na owo bre bi anye bibia mu no ewade me so hunu mo bone gye no de wo yare yasa ne yade ye abra bokwa tia no de bone bi amantam no no ewade me so ma wase mo simple message anye ne nkwa me bom pa ye mo oman gana no so sraso mbie e ma oman bom pa ye mo bibia wate mi bia ne me sa se mi aye nsira e wo ma bra bo mu e di asdama wo e wo yesu din yi mu amen
amen, amen.